ukisema nini
uongo
yani nikitao kia kitu useme yes ya
azia
tena the next question. Yes, I remember we agreed about you getting some doses there. Ukisha dungwa shindano uende pande ile uchukue madawa uende nyumbani.
Uongo. Wewe ni veterinary.
Veterinary.